Ah, wrong direction. Kuja hapa wewe haraka haraka, kuja. Wrong direction. Yeah. Inaenda wrong direction.
Oh.
Yes. Ndio nimekuambia wakati hii imeingia hapa na ijarusha kitu nimejua inaenda wrong direction.
Wewe hapa tunataka kuja hapo.
Hiyo ndio huko.
Inaenda
ke. Inaenda ripia wewe. Wakati unyatia.